Mind you, this music thing, baby. When are you shining?
If I'm not going to be a bad guy, I'm not going to be a bad guy. I'm not going to be a bad guy. I'm not going to be a bad guy. I'm not going to be a
Ngifuna imali, imali yani manje? Kunezile nje izolo 500. Ufuna omunye futhi? Eyi, akuhlupha. Eyi, ngikusendela-ke. Ngiyakuthandaza. Sayivalele ifoni. Eyi, anje umuntu wesifazane ke. Ndave ngimthanda kodwa.
Ngoba sonke siyaphatha, sonke soba on. Noma ingajampa vuka shona kho. Sonke siyajaha, sonke sifuna ukopa.